digan mio kisi sura waxaan hay sokayo walaala sabo we show karo sanka kala maroro sidika ma chalade la sida sanka digan mio kisi sura waxaan hay sokayo walaala
ayanku